Ok, ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Koro eri ni dwaro ng'ama chweto lando. Koro konyi gang'o?
Eh?
Okonyi gang'o?
Imbi isiko ki
ijar
ma dok nasinyiew ni mo salad 20 liters ka mundi iluokri go. Pod ijar
Pora dar nyaka sani. Pora dar nyaka sani. Pora dar nyaka sani.
Ka onge nya ero.
Eh we kruma koda wa. Ni dwaro dhako ma chwe. Dok dhako ma chwe ma dwaro.
Rex sis mo wang di chwo gi slippers. Mane ringe
ni. Di chwo marango.
Oh to ni biro gi loka. Mal lupa.
Di chwo mangeng'ya moni oko.
Gem na kwer kanyo. Si tina mingi mimi sipendi. Ai. Atu kare na wena ati ko stress madondo. Kare goka de plus.
Ako wi podi.
Ibro bring chaos. Ibro kelo gimiluongo ni interference inside samba la wanyama.
Dong kidi budha.
Los na gimoro kanyo.
Aya.
To ung'e maber ni dalani to ok en maru winj.
In ma wang'i ne ng'eny, donde ging'ad wang'i moko.
Si uchigo ni maj. Ok ikaw lo mondo uchwego dichwo moro.
Koro gwenge nyathina ni, odwa na yuechi, aluok sende, aom pipi beonge kata ode ni. Nyathina dwa na timra kode nani. Ena ena lep machakro kinyi nyaka sani, kata laro nyathina kunye chuma ya yue. Ipija mako to sechio, nipiji yo sechio, timo tije gito mara to pod nene. Na maka paru tumone gai mwa nyathina doge iya. Ogwanjo. Ogwanjo, lungi didi.
Pod nindo
sani en sadi? En sadi to kata pi maonge ot ka? Ogwanjo?
Eh.
Akigi ni en sadi? Buke onge kata pi? Gimora mora onge pi?
Okadondra?
Ne? Na wagiri kiyo se chiu sani, tu indo pod nindo? Tuna malada pedo
ot.
Iwinjo? Tuna malada pedo ot. Ok, nid ma nyathi onge kata gima nyalo timo. Nyithinde moko to osechung' momoneu ni motimo gimoro amora. Mara to pod nindo. Ang' na chuth chai sadi?
Maduong' yena dane pasbon dala.
Kata pogudugo ang' noich chai sadi? Chung' na malo kadwar wach. Iwinja? Chung' na malo, imany nguru, imany kakidhi gomo. Sawa? Chung' na malo ginene apedhot. Yawa, nyathini chal nade? Into na nyuli gi jokure?
Mama, koni donda yawa.
Ogwanjo, we duokori koda ati nyathina. Iwinja, we duoko ni koda ati nyathina. Ha? Ang'o matimi?
Mama, ni kora ule aba. Yani ng'ato kinya ni lumati.
Ne tim kaka ber, ni kinya dio mopiti dhi yom, ko kinya alti we. Sao? Anwe, wewe ya nyinyi.
Ana mo piti sende we bana. Awe,
dawe.
Igwe mbugru nango. Imani,
ngai wo wo.
Igwe mbugru nango me.
Ba ya na bagi na.
Bana we,
bana uwe.
Iwe mbugru nango.
Bana uwe.
Do
dongi ngiya ma bene to anto ko kalem ko sandi
oh unu lemo ticha ticha beach
wan wan ju ticha ngwan ta ta de ke songo
tidi lemo idi pudo ki koti ya wuro men pesa sandi banani
pesa berge ju jodongo nyithindo no se yud gi lost a lot of resources
ajo smart ne gi me ya Material ndi ni ngene madonjo gi longni.
Ma ngene mi no na motro no dio yero na.
Oh.
Eh, as you see new don't be misumba. Eh? Idi graduate ka you are still single.
Ai. Eh? Ta justo. Ma pesa sandi ni to gambuti rwako mopogore ya.
Eh?
Ma be ma die.
Eh?
Aju
ma love number 1 ma love number 2
manyiso nang
do ngiye ni ta an gi tu
mama ok nyaero cha ok ema ni kendo mara riyo mokuongo nyaero ma jaudi
nyaero mani luongo ni limousine en mokawe mar sen
o en mar ariyo maduong' cha emiluongo ni
majite luongo ni Chevrolet
kind nyahero gi moro cha madende tenten ni en ng'a
madende wach ni gine wach ni Miss Joshua we luongo ni madende tenten
to gidwal ni ene kaka nyithindo gino eri
omera ding'ene in ng'ene
Ma
wajana ni I love you.
Awach nenga.
Wacha.
Nenga.
Wachina.
Awa ina nyisi na I love you.
Adua nyisi sirin.
Nang awach nang.
I love you.
I love you.
Do ngi menjo ki irok ni gi sero. Nega jwa ina iro da wajo. Ani ngene ka wajo I love you. Ani so many L, so many O's, so many V's.
Apenji.
So many
E's. Ajos ne winji. Yadi ni ber bwana ambe ke yud na buru kain winji. Ani miya wambe wabede kata gimona ngwena bi.
Ma is not a matter of witchcraft. Ma is a matter of how you compound your words surround a woman.
So. Ngeni English moti wacho kanyo.
English awajo ni how you compound your words around the woman.
Pore joma ke bana.
Kiti ngana ho chako bana.
Dawe dito kamani.
Ngana ho chake ni biro
kino ni. Ndu ikuot koda. Bana ndu ikuot koda. Bana iko gwani?
Ne.
Ito nyake bine dala.
Bana seri. What's up here?
Bana ndu ikuot koda.
Bana wo. Ah bwana.
Ok amor ka an kama
e nyalo tala
Antalina.
Nekech I seche go ini is focus kuma lady tedwa ni mondo an market ni go e boxi.
Adwa ni mia tactics, tactics, tactics.
Tactics.
Ok tactics.
Tactics.
Waweya. Gima lich ni understand waweya. Inyalo
we wach kisungu wacho ni better you understand than confuse element.
Konya gi sadak.
Hmm?
Konya gi sadaka. Yeni kawuono wan garambi, wan garambi budma. Awuotho nono.
Ingeni in ng'amo paro ni to osome gweng' kama
sio. Ok no paro, no, ok no paro.
Kisungu tanye dogi. To bede iparo ni ng'ato nyathi puodho gi pesa. Odhi chulore kene to en modhi puodho.
Ajusang'e, yani ne konya gi singapar adhi abol sadaka. Kuru mich makende kata koka bolu to
gimetem mondi yae kisran mag kwecho weri kanisa go and work adi
ni nyisa nang'o ipuonjo nyithindi go eko ni mondo obi ogwena mbugla
dhot ileo chunya nyaero dhuru kuchucho ileo chunya nyaero
ewa minyuolo nyithindo moketo keini
di nyathini no chwe ang'o milano nyathini rateng mano kadi mane ang'o milano nyathini rateng why don't you answer my question
Question near the axe. You mean that? Manegi machandi. Don't know me no way, Kobi Mania.
Oh! Don't want any more to be on my way, but not a thing is only one yellow duck.
Manyon or running.
Walk it up, Mama. Put in a dalana. We put in a dalana, Mama.
Ibro don't do it, don't
do it. Put in a dalana.
I don't rock any dumbo. Don't ri.
Oh!
Read that.
Oh!
Wang
ni dede dog midwaro no
to pende nyithindi go gimomiyo gibiro chapo na nyathi kata en achiel achiel mopuonji
dog med nyathi
dog kadinet
ok med nyathi
ok nyisa ta
med ere ga kori daka
nyisi mama ni ok nyisa ta med abro medo ka
ere ga gidaka do nyathi in ga chiel
nyathi chwora e monyisa
na nyathi rade tilando
so so
nyathi joshua nyathi joshua nyathi joshua man chwori
Ema manyo mayudo ni.
Manchuori mok chuori, manchuori.
Ema dhe ma, ema seme yudo ni. Beku madhiye onge
nyako. Manchuori mama. Ema
dhe, puwe nyithindi ariyo moketo keto ka ingo.
Nino mokone kota besa wa sawa.
Dhea, iyo mna, iweriki mawigi umoko kwa vimeke.
Donjuru watu manji mtimo.
Mari mawigi umoko.
Ling, manji mi nanjati manji mtimo.
We siyemo na nyate, di siyemo minu.
Goro mama na nyachako siyemo na.
We siyemo na nyate.
Duen.
Go and work, Mrs. Serious. Mondi ai ekuwecho kaka nisa isechako kwa pesa mitero nyanyasai.
Ajo, si
wiyo. Onego beni tij matek isetiyo. Koke idhe wach ni nyasai nito ero kamano ki ibolo ni maluchi yoae.
Koro, siling apar makwai masadaki nyisa weche gite, ajo. Sen wach mane.
Mano, jalni an madhi abolo sadaka. Nige, mano...
Kare, umwa di abolo.
Mano is my sweat. My money. Ma ok dadang i-confuse God. Nini o, nini akelo, ni mano eja tignyasay
Muma wacho niya, muma wacho niya. Kimiyo ngatu gimoro, timiyo gichuny maleto. Kineno no kinya miya. Aembelena. Aembelena ramoni.
Ibro.
Wadhi alem kapudro marnya sayo upongo chunya. Ewe miya kisa. Neto, kimiya koti nino kauma.
You will die msumbai.
O kimiya koti.
Msumbai zoom.
Miya koti nema donjo gilongu.
Ibro to msumba. You will die msumbai zoom.
Kend nyaka gweng te wabro neno kumibro die gimono go.
Eh? Walwa chike mag muma. So what is so Solomon nenegia how many wives?
Wacho palem.
Mi sumba to kwecho ma. Yo gweng chiegni weni gweng. I chop dala ni to ni bula bula ola ola so gimoro. I to ngam ipi bende onge. Silly. Blood is still wire. Eh. Ni waje ni ko nyage what moko. What is for what? Una kula nini ninatetemesa na kula maragwe unatetemesa una kula tips unatetemesa
ai bwenye ya mukoda
ha my stomach is still empty. I cannot blow you out. I don't know. One acre finished.
Adir? Maracus Mara.
Of course, you are.
Goro Amiel Matin.
What are the Magiridumta? Una cucula chipsy. No, not at a mesa. Una
tela.
No, not at a mesa. Una. Mago add the dog food.
No, yeah.
Get more.
Ah, toki jai no ayin wa miela wa ma.
Una kula pipi no tete mesa. Una kulo dado. Una tete mesa. Don't stop my Let us.
Dago chope odi
gitu.
Dong ineno ko daga mo.
Chel
giwendo no. Miele matin gi jaduong aina.
Amiele
wata aina.
Magor wa dago matine
mamie. Una doya mayini. Una tete mesa.
Una kula nini.
Tipsi.
Riyad pokin wa miele.
Aina.
Riyad.
I'm not going to be able to do it. The end of the set it to. Come away with my
mother. Come on, Mamma, better than Yakawa. You go to bed, better
go. You don't get this, come on, Mamma.
Wonder man, I owe that. So,
love, Okoyero, where you have been courted.
Where we are, my head, you've been
paid.
Inu empty bed na penya mi chai.
Dongi na eno.
Ha? Dongi war.
Those are the poor.
Wa waga mi chai mi malo.
This madam yo, I add ni one more.
Ne?
Bed na pen. Me yagi maro.
Bed na pen. Bed na pen.
You are confusing my stomach.
Nadia, I'm going to put it over here.